Beautiful moon, let's dance through the forest now. Beautiful moon, please show me the answer how. When I am sleeping, dreaming, you come to me. Up in the stars, so beautiful. My name is Luna, Luna Bell. Where I am from, no one can tell.
Luna Bell se gatlhamela masisi o tlile go nna molao la pharakano moithuti. Seo se raya gore o tlile go thusa baithuti botlhe ba kwa sekolong go kgabaganya tsela ka pabalesego. O tletse boitumelo le maikaelelo ka botlhokwa ba tiro ya gagwe e ntshwa ya kwa sekolong. O tshwanetse fela go gakologela melawana yotlhe ya tsela go dira tiro ya gagwe sentle. Motlhamongwe ditsala tsa gagwe tsa kwa Woodlands di tla kgona go mo thusa go gakologela melawana.
Dumela, Luna Bell. O tlhotse jang ngwanake?
Ke tlhotse sentle, ke leboga.
Ikete ke a fosa, fela o lebega o itumetse gompieno.
Gontse jalo, re am.
A nka botsa gore goreng o itumetse jaana gompieno.
A o ka nepa gore ke mang yo o tlile go nna mongwe wa balaola pharakano moithuti?
Nte ke nagane, ke wena.
Ke tlile go thusa baithuti ka go gabaganya tsela ka pabalesego ga batla sekolong.
Oh, ke tiro e botlhokwa go dira eo, Luna Bell. Ke go itumeletse thata.
Ouch!
Ke eng seo?
Ke nagana gore ditsala tsa gago di tlhoka thuso ya molaola pharakano moithuti.
A mme? Le se tshogeng, Luna Bell, molaola pharakano o fa.
Ke tla go bona kgantele, Luna Bell.
Ke sekile.
Nkwe le Gerald ba tshameka o mongwe wa metshameko ya bona ya mmamoratwa e bong dijanaga. Fela jaaka kgale, mongwe o kgweetsa sejanaga ka lobelo mme a gobatse yo mongwe. Ba ka tshameka jang ntle le go gobatsana? Motho o mongwe molaola pharakano moithuti a ka thusa.
Gerald, a go sengwe se se bosula se se diragetseng? Lo a tshameka? Fela ke utlwileng kwa a goa e ke te utlwile botlhoko.
Oh, e ne e le Gerald a thula koloi ya me ka ya gagwe.
Seo se kotsi thata.
Ke go tshameka fela, Luna Bell, ga ke a gobala le seng.
A nka le thusa fa nka le bontsha gore ke kgweetsa jang ka pabalesego. Gerald, go kgweetsa ka pabalesego ga go lapise, go a kgatlhisa. Nte ke le bontsheng, lo tla itumelela seno.
Le nna go siame.
Go siame. Nkwe, o kgweetsa o labile kwa. Wena Gerald, o kgweetsa o labile kwa.
Ke ne ke tla ke re go babalesegile.
Go ntse jalo. Bothata ke gore lona le kgweetsa le lobane. Mo nageng ya rona, fa o kgweetsa ka gale, o tshwanetse go nna mo letsogong la molema la mmila. A re ka leka gape.
Go siame.
Jaanong a re enko.
Ke dirile sentle. Ke eng gape se re tshwanetseng go se dira?
A re tseyeng e kete ke ile go kgabaganya mmila. Wena kgweetsa jaaka o dirile pele.
Goreng o tsere lobaka jaana go kgabaganya mmila?
Ke ka ntata ya gore ke tshwanetse go lebelela mojang, molemeng le mojang gape pele nka kgabaganya mmila.
Fela seo se tsaya lobaka. Goreng o tshwanetse go dira jalo?
O tshwanetse go tlhokomela ga o kgabaganya mmila ka gonne go ka nna le jang ke tshwanetse go di emela peleng ka kgabaganya goreng ke lebelela kwa mojeng molemeng le mojeng gape re tshwanetse go lebelela matlhakore o otlhe ka gale pele re ka kgabaganya mme re kgabaganya fela ga go babalesegile
go siame ke na le potso Luna Bell ga re kgweetsa ka fa molemeng a re tshwanetse gape go tsamaya ka fa molemeng
nnyaa re tsamaya ka fa mojeng gore re kgone go bona dijanaga fela ga re tsamaele ka fa mmileng
a re tsamayeng re bone mme wena Luna Bell o tla re bontsha gore re dire jang
a re yang koo
Luna Bell Nkwe le Gerald ba tsamaya ba pabalesegile go kgabaganya Woodlands. Gerald o leka go taboga fela o kgokologetswa go latela melawana ya mmila go nna a babalesegile. Ditsala tsa rona di dirile bontle go fitlhela fa jaanong nte re bone gore a ba tla gakologela gore ke letlhakore lefe la mmila le ba tshwanetseng go le tsaya gore ba kgabaganye a ke letlhakore la molema kgotsa la moja ba gakologelwa re kgweetsa ka fa molemeng mme re tsamaya ka fa mojeng
Ria tsamaya
bana na re ke beile kae dipone tsele sa pharakano ga ke na gakologele gore e ke le bone lefe le le yang kae ke tlile go dirang aowa bana ao bana akanya ted akanya
hello you ring my bell I'll be your bell come in be merry welcome my friends and chums fairies owls frogs and gnomes my buddies my mates my pals
Dumela, Luna Bell. Ao, Gerald, ke itumelela go go bona. Ke kopa tswetswe, o dirise matla a gago a go bona dilo. Mme o nneye matlhajana a dipone tsa pharakano.
Ted, go diragala eng?
Ted o tlhalosetsa Luna Bell gore o direla bana ba ba etetseng kwa Woodlands dipone tsa pharakano. Jaanong ga a gakologele mebala le gore e tsamaya jang.
Ted, o ka ba mpoditse ke itse mebala ya dipone tsa pharakano.
Oh, ke dikgang tse di monate tseo Luna Bell. Mpolelele gore ke efe.
Lebone le le kwa godimo ke khibidu.
Khibidu e raya gore o eme. A go ntse jalo?
Enkwe, o nepile. Lebone le le ka fa gare ke mmala wa namune. Seo se raya eng?
Se kaya gore o tlhokomele.
O na le maitemogelo mo go seo nkwe. A o itse gore le bona le le kwa tlase ke lefe?
Ke ba botala, mme bo kaya gore tsamaya.
E ke itumelela thuso ya gago. E ke maswabi go go dira gore o batlane le dipone tsa pharakano. Nkwe le Luna Bell ba itse mebala eo. O iketle pele keng seo? Goreng dipone tse tsa pharakano di na le setshwantsho sa motho yo o tsamayang yo emeng?
Di diretswe batho ba ba tsamayang e seng ba ba kgweetsang. Ga o bona monna yo motala a panya go raya gore o ka tsamaya. Mme moshibudu o tshwanetse go ema.
Boitumelo. Ke lo leboga lotlhe gore e be le nthusitse.
Re leboga Ted. A re tsweleleng go tsamaya.
Go siame. Ke tla lo bona kgantile. Ted.
Tsamaya sentle.
Janong Luna Bell molao la pharakano moithuti ho o dirile jang le ditsala tsa gago
re nile le letsatsi le monate re o
a ditsala tsa gago di tumeletse go ithuta ka melawana ya mmila
re o re ne gape ra tsamaya go gamaganya woodlands re dirisa melawana ya mmila
go tlwala le tumetse tota
re ne gape ra thusa Ted go dira kopano tsa pharakano
Janong, re nagana gore o molaola tsela ka tiro ya gago ya kwa sekolong ngwanake.
A o akanya jalo re om?
Ee, go ntse jalo.
Janong, ke tlhoka go ikhutsa le boroko bo bo monate. Ke tla go bona kgantele re om.
Ke tla go bona mo nakong e tlang, mme ke o eletsa masego ngwanake Luna Bell.
Beautiful moon, let's dance through the forest now. Beautiful moon, please show me the answer how. When I am sleeping, dreaming, you come to me. Up in the stars.